gavana e kama Migori moluor Laktar George Mbogo Chilwa yako koro kwayo oganda luo mar mondo mi oyes piny owacho mamalo kaachiel kod mago eko mag kaontis mar mondo mi chenro mag dongo ge koro chop ne jopiny e kor gwenge yor nendo mawinjore. Kaulose nyasi mar yawo kar thieth nogo ma Mwache ma en achiel kuom ute thieth maparo kod aboro e kaonti onogo ma Migori ma koro igeno mar mondo mi yaw e juma niendi olero ni chenro mag dongruok osebedi kichwalo ne jopiny mak mana nitiere moko kuom jotelo mosebedo ka tiyo kod rowere e kwedo chenro ma kamago eko ka ojiwo rowere mar mondo mi koro kik yie ti kodgi e ketho chenro eko mag dongruoge ma konyo jopiny ka jotelo bende kwayo ni oyie tiyo tich achiel mar mondo mi koro jopiny oyud chenro mag dongruoge kaka dwarore.
Na sisi kama wana ODM tuliamua, kwa sababu mambo ya uchaguzi ulikuwa umeisha, tuliamua serikali ya taifa ipewe nafasi ya kufanya kazi. Najua kuna vijana walikuwa wananungunika, wanasema hao ni jenzi. Tunawapenda, ni vijana wetu, lakini na wacha niwaambie, hamuwezi kuweza kubadilisha serikali ambayo imechaguliwa. Mnaweza kuibadilisha wakati wa kupiga kura, which is 2027. So mtu asikudanganye hapa ati yeye ni fulani, ati mtaenda mstorm state house, mtaenda mstorm bunge, alafu mkistorm bunge matokeo ile itatokea baada ya kustorm bunge itakuwa mazuri, baada ya kustorm state house itakuwa mazuri. You can't. That is the most guarded and protected area under the laws of Kenya. Restricted and protected area is all those institutions, particularly the institution where the president is. It is not restricted and protected just because of Ruto, but it is restricted and protected because it represents the sovereignty of all Kenyans. Mukitoa ule yako ndani bila kupitia sheria ya kura, mtu mwingine anaweza kuingia hapo ndani achukue instruments of authority, atawatesa milele na milele, atawapiga, atafanya kwa vile anataka, kwa sababu ameingia hapo kupitia nguvu yake, sio kibali ama ruhusa ya wananchi. So let us respect democracy, that is what it is, and let us work with all the elected leaders. Awachokoseo kawali an kaka gavana Maru an jatich Maru awinjo ka jomoko wacho ni okati jok ma wacho ni okatigo to gigombo mana bedo gavana kata kom machielo, to be kata gima gitimo an bende okane, to bende ok gin nyapara mara. An nyapara mara e, wantiere gi nyapara mara Toby, wantie gi Clarkson, wantie gi Ngoli, wantiere gi waheshimiwa mamoko mwatiyogo e county assembly, gin ema ginono tichna. Isewinjo ka moro wacho ni okati? Ma wacho ni okati to josem moko serekrute jirani ka giwacha wacha, to wacha wacha chalo ywak ogwal mok mon dhiang' modho modho kata ogwal ywak. Wabro tiyo maber kwa ajili na kwa heshima ya watu wetu. Mimi nikimalizia, ukiona mtu yoyote, kwa sababu mimi ni mfanyikazi wenyu, Toby ambayo mlichagua hapa ni mfanyikazi wenyu, Junet ni mfanyikazi wenyu, hata rais ni mfanyakazi wenyu. How what a senator women rep are working for you now. Ukiona mtu hapa anapanga kikundi ama group ingine asiwasifike hapa, they are preventing. Gita moreni jatich ni kikbitich. Usiruhusu mtu akuje haribu, azuie ama kataze mfanyi wako kazi wako kufika hapa.